I am lost since you're gone. Hope you wait for me in paradise. Though it's hard to carry on, but I know you wait in paradise. Need you to hold me, need you to touch me. I need to know that it's gonna be us again. Who's gonna save me when I go crazy?
Ey, Bratan, stopp mal kurz, Bruder. Weil normalerweise, ich mach sowas nicht, aber 3, 2, 1. Bratuchas. Du weißt Bescheid.
Berlin, I am lost since you're gone. Hope you wait for me in paradise. Though it's hard to carry on, but I know you wait in paradise. Need you to hold me, need you to touch me. I need to know that it's gonna be us again. Who's gonna save me when I go crazy? I need to know that it's gonna be us again.
Stop.
Le 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 le